Kunababona emakhaya igama uthandiswa ngamncwango ngisengenkozi eyenzeke la empangeni ebomfeni sizengenkozi lapha sekwenzakala ingozi emphathini nobhuti ngabe unobufakazi ngokwenzakala kwenkozi
Hey,
I'm going to go to the house.